mwe, Katonda mulungi, Katonda mulungi nnyo. Yahweh, Yahweh, man, God is good. Yahweh.